inameva ihlaba ndincede inameva ihlaba ndizokuqanda tandaze inameva ihlaba ndincede inameva ihlaba Nokuba lendlela imqinwa likhona ithuba lam lokuthubele sandizofika ubomi bethu bahlukile kodwa ikhona indawo esidibana
Yeah, I'll